tenga ivu nekuti harichagadzirwe zvekare pinza nari ngiri vanomhanya fast and furious kana kuti fast and furious kumango matisu majinias ndavaona vachiri curious mungavenga zvenyu
Chokwadi muno chisiva taka katira mazita.